So can I get behind you? Kill you, Lumetay. What I don't put away, return it to Raymela Gadina. Lilibe Article 12. Libone Ore, Luna, Madame Kuraha, Libu Petri. So sometimes I'm the real Madame Kura, read the worry, Topoyaruna Ibutoka. Mary Tur Toparna Ibutoka, read the worry, who walk a man look of what thing I'm a party, who would talk a woman a high. Home is a game of numbers. The Tantu Rilungo Kebat. Hapegore who could say, Halija, Kaneto. How could say La Gahona and Unzulumi Palantaha? Who could the Gahu Tabula Mohoboni? Hungata Mohoboni? Koreotean, we forget. Government Bataba who could say, Bagotas. Yanor Narva to Raya. Sarmana relieved the worry. How about to Batabal and Timu Pati? Batleo Sigarun Topa, Galabatlo Emanu and Noki. Yes, another Serisigira. Ridiculo Rayaka will let it. Ridiculo Rayaka will let it to the Katadu, Babulela did. How about the Hotam Hoto? Mirtopia give we did Yabat. But to Valar Topamba, as over Levone, Havarate my aim. As over Levone, Avaka give I made up my aim. Me bar support o tswa ho rona ra ba swabisa ka hore garemo gore yana re saletsa maiso ya party morao e re majority rules ha bo ntse bo topile motho roke re mosala morao ho tshwana hela le mpieni ya ha ile gore o winne di top o bona mo parliament o nna mo parliament wa batho ba kaolo ye bo Liberal opposition ba le mote again ya no go pala gore ere ha o winne bo lela dit o bo itse gore o mo pa o emetse ba thubote le bone ba ba go topileng le ba ba lusitse ba itse gore le bone o ba emetse a je ke dongura ya no re tsane tse ra itse our duties and obligations really madam kura so santa re tsane tse re defend yone part mme kana part ya rona e golaganye le tautona wa lehatshe ga gona dithopo tsa party tse di emetseng gale tsa moparlament ga gona dithopo tsa tautona di emetseng gale di le nosi dithopo tsotlhe ke tsa party so re tshwanetse gore re defende tautona wa rona bosigo le motshegare e se ka re a re utlwa dikgang di buiwa re be re tsaya gore nnyaa go raya gore go na le sengwe se se diragalang se le sa se itse botsa mo ntung e e tshwanang le botsang dipotso tse di maleba re le tlhalosetse tse e le gore gongwe ga le dithalogane ke yone bo mosola ja bokopano jo bo tshwanang jo ke rata gore we must defend our president we must defend our party we must defend each other we have equal rights equal opportunities in this party so re tshwanetse gore re itse seemo seo